aho mu bigo byabariho n'abarasta cyagira moya mbiri hari aha rero hari no bita mu kigobe cya Bujumbura ntagiye mara zo kubesha ngo urumva ngo niko kigobe kigobe ro ya vrero ni ntimwibaze ngo si Bujumbura itaje ngijya hajye murabibona murabe itaje kugira tuzoje Bujumbura ngibijya hajye ni eba ni ibintu bibiri bibamemta aya eh ara abantu mane bazizi ku Bujumbura ngo batigera barima mu bigobe mu bisanzwe ruguru mu kigobe natwe turafize ikigobe usanga ari ahantu hateze amazi usanga bari imiceri
ndabingenye gisa
cyageze iki tumaze umwe yatuyaga n'abantu batazi ndiko ndavugana n'abantu
eh babwiye
ego aha muri kumwe na Kayu kilo comedy
Kayu
ego na ro comedy
wowe wambaye kanje
yambaye kanje kabisa guko birambirega mani no musi harumuyaga bademo batu wambaye amapataro kukinda twe tuto kwambara makanje yabo
umuntu avuga ati abana abana banze vrema nababonye ni yicutse
oya
ndabona waramutarumbye
uzigitse matyicuza Umuryango birashoboka kuba ta muntu wabura amatari arimo canke chef de quartier usakarunwe nk'abasazi nk'ababiri ngaho usanga ari inyungu
n'inyungu nk'amwe muri abasazi muri mu gisagara mumva mu mazi
ari habajyamye ataka indi bako bakora gukurikirana ibikorwa byacu nuko bamwe batadukurikirana ibivane nuko batadukunda ariko giye ikintu nose bagusa
apana nuko batadukunda nuko batabazi mwe ndabazi wambukije satubi agiye gukora indirimbo inkuru y'ukuri
yego
eh babazi
okay uyu ni amwambukije amushize he amu urabyibuka cyo gi?
Satumbe kubera tumufana twara mujabukije kubera ari murape.
Kwa imyaka ingahe?
27.
27. Kwa amazi imyaka 20 aterwa yatangiye kujya burabana bize imyaka 7. Eh. Urafise umugore wewe?
Ape negira hariya muri Rwangwa.
Yego.
Masha muri Rwangwaru ni?
Muri Rwangwa.
Baje
kamenge bwije abe.
Umbagendera
rimwe aho. Ose
ose ndahaca. Uri hangaye. Bo bahangaye aba.
Bihumbi 10.
Dibar. Dibar utugira tunga.
Na nuko ni transfer.
Oya dibar utugira tunga.
Ni kamwe.
Kamwe dibi.
Nara mukankundanye nawo ni kondira message.
Yego. Eh
umugore mbe n'umugore wasatu byaje
wakintu wabonye ni gari gombari gutwara umugore
atenda ngiya pambane rero nanje mbiga mahera mpaka genda nyine gwasha ndi kwine nzo rubudukana mpaka ndaruduga ni gite gari
kubujya iyo umaze kugira urudagara gwa Bujumbura ruva mu Tanganyika biragoye gusubira ruguru
nta muvyara umuronse uramena
moya mbiri hapo
nabana ari umwanya wa mwahutakaje ko nanje mwahuntakarije
abo bantu bazabaranyamwishamba
bazita ibirumburuzi n'isifumbire we
oya bro
aya ifumbire uyiheze ubutayikeneye oya aho yose sivyo ako kantu gw'umuzunguru tumenga uru musniper na gaki
ako je nanje ka
ah
we patira ka kubinyura
ku ruheko
eh mudemo rurani
ko filme yaheze gute
ifilme kuno yaheze mudemo yaravuye hasi acaratora ipata yanje aturani n'amatelefone byose byiwanye nibirata cariruka nanje sigarangwana nimugapira gusabandi hajya rero muraza gusamara namba mupira nkibaza gikomeye cyane nguje nubwo mu bimujyana njya mu koga mishya mandi
mubiheje naho mwoyi
ahubwo kubiheba sanga wabiyeje ko nta nibyo nkigubona cye ndabiye naciye ndori ntoro
mu byamagete mu
cyo natekeje
ko nta zina kimwe umwenye mwobiheba mu
ahubwo nibo bakamazu unyene baze barabajana mu mazu giye kuko giye nanje
yego nayo mazu arariho ema oya isugi isugi n'umukobwa je ndi manje
eh zakubi kwasi no biharira kuko ubwo na utarabikora
ubiri koje ashobora kuba samba gabanya uburwe itera akayabago izibura imitsi ituma ibihimba byirondoka bikora neza uzokwiganira
noti azofungwa
akunje wa project yako mwana andana tano mwahazi kamane kiremo sound ya recover narababwiye yuko kamera yanje barayiroze hanapfiye gushira ko sound yari yakoze ryari denerma gatoya wandabe ko ari ibyo umugabo mushamba ndakoresha kanyane nka recover
kwa kanaka original karafatijwe
ari nje ndagatereka nga
handazi neza yuko aha turatongea fresh bikara biharagarariye none
e parmo nzenya hari mekanga nganga nakawi yee kanta kazimye
okay makawi fi kamaenda kazimye agashirenga aha naitia up voila arinda hana tanu mwahazi kiretse je je nyine gusa bambwiye ngo ni mu kigobe kabo ufise umudemo aba mu kigobe cyangwa ufise umushire aba mu kigobe umenye yuko aha naba ari mwena
na askudanganye ngurumva mba mu kigobe handi ni mu kigobe ndabeshe
niyo nyene
asi mu kigobe
niyo nyene ni
watu rero chef ndabeshe fresh uko sawa aho mu kigobe abari bona barasta shagira moya mbiri hari aha rero aha rero niyo bita mu kigobe cha Bujumbura ntagire umunazo kubesha ngurumva ngo niko kigobe kigobero ya vrero ni
ningaha ndo
namabuye baraterura muri aho naye amesha sasa bro wewe no mutipe ambaye amantu zenga makanzu mungu ambaye kanzu ndakana nga umadziki
sasa nabona no munsi
cyagenda yego iko rasoba haje kiri kunya wenda kuwaje kwera nyara we nga umadziki yo
Ah, Jeffrey, kabisa jini, mbunawana ni fish, kamila yao ni so, ni dori.
Original.
Jini nunga menda na hivyo nye kwee, jina mambona na hivyo kwa shiri kamila wala habishi mbi hako kwee.
Ndaira habisha. Kamila
ya dori.
Nonewe, haya jafisa mawe, tuboeshe hugira tupilo mwizi.
Ah, ni hali ya hali
ya. Kwa mwizi fresh? Nga hose ni mu kigobe nyeni?
Ah, ni kigobe ya.
Kigobe cha Bujumbura. Iye. Kwa hivyo, kibaza yuko tuli. Yama etaje ngija
hariya
iya iyo ni nyi ariko
babwiye ko ari kuri nta
ngaho rero
kwari kuri pembe
ya simu kigobe none
eh ni mu kigobe bari ko barabona a ni niyo ni
kuri ari umuntu babiye ngi Bujumbura ntibarima
eh bereke hari bitoke
eh bisi bitoke
ni bya mashira hamwe
kandi ni mikati
imyi bana nabaniga batura amabuye
muzigo
Yacho nazoberekana mode selfie ndake gusuzo gusuzo nyigana aha azopfungwa indira gato
ni model 1
aha none tudahendanye kwanza kidogo mana we umuntu ashaka zonterera umukozi
guys
umviriza abantu muri ko murankurikirana hari abantu bamabidoga ngurumva ngo tugufashe ndake ni umuntu iyo nterera umukozi umwe azaramfasha
kae nibyo kubera irurukamya nini ni yararemere
eh
nado yarumvirivini
wenda kubatsi wowe uzurima nga ko mbona wambaye intuze nya
ah tuba turi makabisa rimwe kandi wabona nibikore bisa
niko mbakwiye
nibitoke
gusa iyo hageze kwimbura ndwimba uratwenyene
eh
oya araba dufasha ugasanga batangwe kwimbura tuta hashika
abamesha bamwe bagira bamwe bonera
Ah,
we were not a bit of
a kijiba.
We are born there. I hope
you
should be talking. Corner. 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 Corner.
Corner.
Corner.
Corner.
Corner. Corner. Corner. Corner. Corner. Corner. Corner. Corner. Corner. Corner. Corner. Corner. Corner. Corner. Corner. Corner. Kugira tuzoje Bujumbura ngibijya hajya ni eba ni ibintu bibiri bibamemta aya eh ara abantu mane bazizi ku Bujumbura ngo batigera barima
eh wabwiye ati bigori bazatiko tubijyara ruguru gusa batiko batya amakaro nyene ngaha mu gisana
imana jenga ntaza gukoma nakano kantu kaguma kaza ku kaguma gatibuka ah akana gashiremo ngaha ndane mu mfuko andi bazani sawa okay wane sana mise neza mugabo aza kwari kintu kibacyoroshye none ndakubaze hariho ni Bujumbura rero
iya ni Bujumbura mu kigobe kandi mikati natsimbye
canke bahita mu kigobe kubera ko ico nzi mu bigobe sinzi mwe uraruguru
yego je ndi bari kunyana igitega
none igitega nti ntaba hi bigobe bita mu kigobe arusanga baba usanga bari ma itomate
bro abona hari
gusa
mu kigobe hari Bujumbura
oya hambuze apana rindi ndakubwira ndi kusigurire mwe je ndi umuntu waruguru nta mumbo nuko sivyo mu bigobe mu bisanzu ruguru mu kigobe natwe turafize ikigobe usanga arahantu hateze amazi usanga bari imiceri ibijya bitegwa byose bisaba amazi babirima mu kigobe
bro
ayo ba rero yarakamye
Eh, the hem is
winning.
No, 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 no harya hantu kenshi usanga bashobora kuhari kwatera itomate bo itomate ziri mu bisaba amazi menshi
zana akarorero abana hari bitoto ahora amazi ubwo yarakambye kandi ari mu kigobe
okay
no bigito kinyi cyo bageka gonda rabuye
kandi none kuvuga winyege ifuko bakubona uri karabivu ubuze mu bitoke bigika bakubone uko winyege
gitoto bo cyate kira kirapinda kiragoba kubera iki amazi akiremereye bo bino nkivye nyene
okay
kinano cyarangwe nturi ndabingene gisa
cyageze iki
cyangwe nturi we ntubona ko kitari seri
bana ko gumbona bana baniga nkija mu jamu nzari gwa nyokubitire hafi ma twicare nga ku ipine
ndabuye handi hano ari security
eh
nga hari hari abantu bose batandukanye ubabonye na hotel akagati kaya hafi man tubi hajya yepo nawe ari gutangara
yuri gutangara
ni sawa
ana ni sawa
Ani ni sawa reka ndaguha amajwi gusa wewe wibereho. Sasa rero ngaha. Kano kanje reka ndagashira.
Kandi ndagareka kuvoroga.
Rero ndagashira.
Eh reka tereka. Mezi numwe ni motorola ahubwo abapolisi bazo bazogufata.
Eh ni motorola.
Wahi dasa na motorola.
Eh mix exit.
Ni ko zibiri hamwe na antenne. Naye kutera.
None gashangire gute. Rero ako noza ngo tuyage hama nta hata amajwi mfise. Sino fuma nemere ki polisi ikamfata.
Gabisa nawe uri yarangira kandi uragerageze.
Ni ko yavyanya interview.
Interview. None rero ega tumaze umwanya tuyaga n'abantu batazi ndiko ndavugana n'abandi.
Eh babwiye.
Ego aha muri kumwe na Kayuki lo comedian.
Kayuki
ego na lo comedian.
Gikona.
Eh
gikona. Wo wambaye kanje.
Yambaye kanje kabisa kuko birambirega mani umwe munsi hari umuyaga. Hari umuyaga tushatse dufata kayaga niko bimeze.
Nacha tugira kayaga mu ipanta.
Canke abantu bambara amakanzu kenshi sinumva ngo babafise amazi.
Mani wapi yago?
Canke amazi ni
Mani je hari
kintu. Amazi yo ngamo kigobe niyo wayakamije.
Oya bro, je hari kintu kimwe na manda abademo batwambara amapataro kuko inda twe tuto kwambara amakanzu yabo. Je kanyu ndayambara kandi abone rambere yifize na pasura nyenye yerekane ibintu ayo.
Kandi ona ko yabitanguye.
Eh, je ndi kuyambara ikanzu niyo style yiwanje. Je nubwo zonumira muri mari yaje. Je nzoze ni barikanzu uko nabademo barazambara bakaduhenda
nama makanzu azuyaheba yambaye amapuchi kopa utumini
eh
byose azobigira
mani nakamino kwambara ko tutuguru twani
none kutanguye kanzu
project gusije ndavuze oya jika nyunzo yambara ko nabakoga barambara ipatara uzima niko ke atamuntu yambara ipatara umudema umuse ngo wambara ipatara wa buri kintu kishegu eh
wanu nti wa buri gishegu gusa iterambere ko yatayi bwazi yego nayo abava ngaha mu Burundi bagiye muri Amerika bagaruka mu mapanta kandi bavuye ngaha mu bigi
mane je narayibwigenda yibona
rero tudahenda nka muri afisa bavyeye ariko
eh mane je papa na mama
ndabadondagura hariho papa mama wo kwibatisimu wahatwe kuba kwibatisimu uyacya si bari ko munsi
none asuruho ah kwari tudahenda
none bavuga papa bavuga amazina je papa wanje yitwa Kavuimbo Oscar sinzo bakwira madale none ni mama
asuruho ngo yavyaye kwere
Ruhom. Eh, Ruhom.
Ni nyungu iyongeye.
Aba ni nyungu.
Asuruhom bwo kuri kwera kuba nk'umuvyi nk'umuntu avuga ati abana abana banze vrema. Ntababonye ni yicutse.
Oya,
ubara mutarumbye.
Uzigira mati yicuza. Uzimyango birashoboka kuba ta muntu wabura amatari arimo canke chef de quartier. Gusa karonka nk'abasazi nk'ababiri ngaho usanga ari nyungu.
Je nkaje mu bisanzwe.
Murazi mbere ko abasazi babugaranira ahantu hamwe bakaza barajo ndibishinge kugira bazinge.
Oya, turashinzwe ya madoge, cyose umpana madoge.
None nkamwe bwe muri
atwara bakomeye.
None nkamwe bwe muri abasazi muri mu Gisagara. Mumva mu maziki.
Turabasazi
ako twa. Ngo tuhe morara abantu.
Chef abasazi ari sho bamaze. Eh umusazi. Abarona basazi nga mutunze nga abazunga.
Oya, bada.
Ega mfeti we adana.
Musazi buja abasakutse.
Eh.
Yego.
Okay.
Ah, musazi abasakutse
barabiye. Nkamwe mu matiki no nkisi mu imarike.
Wewe ku isi kintu tumaze nuko tuzohindura ibikorwa byinshi, ibintu byinshi bitandukanye abantu tubahindura mu mutima yabo bivanye n'inge babameze. Kuko bashobora kwigisha umuntu akantu twebwe dusanzwe tukina comedy, bakina na filme, kandi zo ibyo bikino twe tukinisha nibyo gufasha abanyagihugu kugira. Babandanye kumenya ukuri.
Nk'ibi bafashe
kidabo. Bateramisha afite onda akuri video biramuteramisha nibwo nze masegonde
100. Nubu abana ngize sasi ubu sisa 8. Ari habajyamye atakindi bako bakora gukurikirana ibikorwa byacu nuko bamwe batadukurikirana ibivane nuko badadukunda ariko giye ikintu nose bagusa
ah pano ko badakunda nuko batabazi mwe ninda bazi
niyo ngora
ariko
baraduzi
baraduzi
umbeka
yewe tubamagare baduhamagare
bro wewe ishe mbuga yawe buri munsi uri muri ni wambuka je satbi ajiye gukora indirimbo inkuru y'ukuri
Ego.
Ee babaze.
Okay, uyu ni amwambukije amushize he? Amu uravyibuka ico gi?
Hari
rya, hari rya. David Kombi. Demi seti. Hari he? Ee. Byagenze gute ngene? Mbira ngene byagenze. Uta gute?
Bibanye ta mahasara.
Banza kwanza mgingo kwanza gato unteri nkuru bishara kwanza ga mahasa gato unteri nkuru ingenewe amuja bukigeza ati
ni
mahasa ramustaje mahasa nti nkuru ingene byagenze mu nkuru yo kuri ingene sadi ba muja bukigeza
ati tube kubera tumufana twara muja bukigeza kubera ari mu rapper
kwa gusa
namera
ngo
namera baha
yaraduha
yera ngo banu
musa kwihaka nico mwari yerekani
ari adari
aho umaze gihe nkana gutwambutsa abantu wewe
aho imyaka 40
yo
nagomba ndahire muga nako baze mugaho mana bari gitutsi ni ndahiro
mae je gitutsi baragi
nabwa si gitutsi ni ndahiro
gitutsi baragi kuya
oya si gitutsi ni ndahiro
kera niyo ndahiro bakoresha
mu barahira
kwanza mama barahirahira
eh
je je kitutse baragikuye mu bitutse bibaho
uvuze rero yuko umaze imyaka
40
umva kuva mu 2000 ujabutse abantu nga hasi
nawe
umugongo nturavunika none
ya ndacyasa ati
eh ndatamani je
ndaje
abantu bajabutse abantu ko bakomeza
none ndakona ariko bajya ntaje abutse abantu biraburobera kugira bakubite mu yambiri he
bajya baragira baragira
uronse nge bajya mu mbeni he kwipavi eh
niho tugira bida
kupa bafisi nzira ngaha nyisho ajya
gutuma oya hari apana kujabura ari umugongo uca ugira problem
araga jama kwa moto
banzu kwa muzi gato yu ngaho ntwavu utwononera gaho nyenge nda kubaze mapana yitwa ndema
mahasara
mahasara
eh uri umutale mani
murapeni
nacho keshi abanyagi ko babaze ibintu byinshi
mu mahasara
turamwemera mahasara
nyenge ne umbwire umuhire uri uri umusose ujabura abantu mu ufite imyaka ingaho
27
kwa maze imyaka 20 aterwa yatangiye kujabura abana bize imyaka 7 warakaje
wambira ajabu yamanja mutamazi kwatayibya
nyine ndabeshe ma 77 bahasa rero umaze imyaka 20 ugiye ujabura abantu
kweli
okay dufate nk'ubu none urafise umugore wewe
apenegira hari ya muri Rwangwa
yee
kongoro ni hehe
Rwangwaru
ni
hamwe twisa idiye
ni he aho nyine none nkeneye kumenya rero dabo
mazara
muri Rwangwaru ni
muri Rwangwa
ukabiga mu Kamenge
he baje Kamenge bwi
kuma page
yabe
umbagendera rimwe
aho hose hose ndahaca
uturi hangaye bo bahangaye ba
2010
dibar dibar utugira tunga
Ah nuko ni transfer.
Oya diba rusugira tungahe.
Ni kamwe.
Kamwe dibi.
Wajiwa
none dimire dimire nga ubawaronse ku migongo inga.
Ku migongo.
Eh
nabantu beshi kuri desades.
Desades uzo kuze dimi nuko utwaye abantu 50.
Kacheza ko yaje umuntu tumwe. Mane
je. Abantu 50 ubukuje 1000. Sivyo? None abantu 50 cyabibaze bacha kuri wa mugongo nyene. Kandi ugiye aho hantu utangira 10,000 kuri kamwe ni wa mugongo nyine ntumvaga mane kuba wiyahuza
sana maza bro je wazi kintu
utumaye minoti ngahe basi uri kurakora
ibyo amasaha bi
kamwe
abiri gusa
ye
we wagerageza kunyarutsa ndumva
Oro mupfura
birakorohera birakorohera wiriwe uri kurayoragura
abantu sana
mahasa birakorohera wirura
aja ndadenyera bwebuke
edis yari gino gime na mani umvira mvuga iki jewe nta mukoga nogura amahera yanje
kubera
iki to bro uzimani abademo n'abantu ba mbere bazubwenge umudemo urashaka kuba uri kuramuha amahera akaba ari undi namuha umva umudemo wonye ntuzigere uronka amahera umuha yaho yo gushimira Ayoge nabe yaye gushimira kuko wewe ushaka kuma demia wa mwemere 5000 urumva wa demia ushuvuga ati kandi hari ko nabagira
aga akoga mu gisagara bataragura amaparcela yabo ni muri abakobwa
yeah.
kubera amafaranga mwe muronka ni menshi
ni menshi cyane
umugo ndungikira ama SMS yijana ukamwishyura mwo SMS imwe siko ubundi akunta dimira undi 5000 undi dimira none umva amafaranga mwe
yashyira aduma zago je wikino ntano nk'ibihungu bimwe by'ibibono bikonda abakobwa bese
je barabizi nage muri vacances yashye Ni na muka ngunda ye nao ni kondira message.
Je kuzik eh? Umugore mbe ni umugore wasatu byaje.
Wa kepi. Wabonye ni gari gombari gutwara umugore.
Atansio. Ya kazi hano umutyasha.
Ni message ka. Rero na mahera zo gusaba. Yanzobe bibaza yuko yizana.
Mane je nanyo ngira
nzobe.
Je ngira mpambane.
Dukoresha izindi khe
ya. Oya bro, were ndangira mpambane rero nanje mbiga mahera. Maka je nanyo gwasha ndi kwine nzo rubuduka nambaka ndaruduga ni gitega.
Niba byumve rero. Mise
ndashya
ndi kwine baragiye. Abambere bagiye ku isoko.
Mwesha ndi kwine, shani kwine wo umuzi kuva gya rega.
Ah mane shani kwine namuzi kuva mu ndemi ya kenze.
Akiririmba
shande. Je no atango kumumba.
None
uratango kumumya. Oya je mvuga hano atango kumumya.
Urazi nyaka ufise nyine. Narangene ko
Go.
Jesus,
no, since you are here, agenda the Kuruga, you are here,
I am here.
Udahonyoraye
cyawumba
ino burya baracyakwibuka kandi
baranye
ubukarekare
bumvise mahasara bayikoze ko baca banyuba
n'iyo tunabira
mahasara
umva benshi baramaze kuza bagari Bujumbura ati ntidusubira kuduga ati tumurindire Yesu
ngaha reka mani hari gituma Yesu yavuze kugukunda mu gisagara kuko ruguru umva nta kuntu ushaka kujya kasa niyo mpamvu avuga ati mu gisagara kuri hari ungena uburyo bwo kuba bwo kubegeranya bashaka gufata akabisi aka taxi vero aka moto mbwa ruguru ye
I'm going to go to the taxi.
Bro, when you're not going to be able to get a little bit of 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 a little bit of
kacugira dagara gwino nakubwiye yuko rugenda munda rukubita maama amacrobats nibindi
rero tuvigite gare rero tuva ruguru rero rujya umwe muradusungira dagara ryoje man
nenda kwa rujya rufise ikurere ya jone rujya n'udagara
bro rujya rujya rukinga ingwara nyinshi rujya runyene rujya zijya za typhoide
na umvise rurarura
corona
eh za corona nugwara none n'umuntumba rugura rwara corona
none ko zikwa oya ko zikiza corona ko mutazi sensibilité hose ngo bazige
oya kibazo gihe nuko abategetsi bangamwisa aba boss yo nga nabo zategetsi ni banyuma aba boss aba boss bangamwisa gara aje bavuga ngo numujavu ya ni vitamine man
eh oya simu Smuchaf, kind Muchaf, Novga, Zagara Gujumba Gorjos.
But Nakutan went. Bell up the Jari Waj.
Chancin's in Yak.
Why had your jet up and I'm watching Yaka and Chanva Harion, ma'am. Gombez, Papa Quay to Gombezaka, Gombezaka, Gombezu German, and we have the Jari. Eh, Janumba. Never got to Navarraza, Vago Majakun Yandiki. Go near Fing, we can go by the Shango Mission Bay. Go young on the Jagan, go beach up with you. Man, nuninga ubo imyaka yango ninga je na genitori ya 1986 wefisi imyaka 25 kandi sindarongora eh
gusa nanje yo ndashobora gufasha kugira uyi menye neza uzogenda ubaze muri uwo muryango yapfuye ucyo cubaze igihe yapfiriye ko bazuca kubyira ibi yapfiriye ngo cyo imyaka iyo iwa
nakuze ndumuntu atembera urya abantu bo mu muryango umuntu nzi ni senge wanje gusa
uyu senge wa
wonyene Wenyene abandi babakure wumva ngo banaka ngo bakarindwi ngo bane
uri nyandwi rero ma
aya je ndi nkuri
kiyo umva nkawe nkawe urumva nkurashora guhana na mushika utazi ugasanga mukubise mu yambiri
aya njye nibyo bako gotwe
papa kana tabuzi
oya nivyo ukunda ari ikereka uyu
nivyo ukunda impamvu bitokunda ko je aba tuvugana mu dimwe ndabazi kese nkabamuvyara nyene byo
umva nkamuvyara kubiye umva nkamuvyara nkamuvyara umuronzi uramena
mu yambiri hapo
naye byo gusina none niba
Uchumuteri ngaramu.
Kibaza gihari nko gutahamira warongoye mushika we man.
Nibikunda ko winopora ho.
Bro, zinakubwira iki ukuri?
Uchumuteri ngaramu.
Man, agusahari hawe je mimi tugize imizi tutemba na mushika anje. Basi muvyaranje sindamutwone mushika anje ko ntuvuha mu ndimi. Muvyaranje uzi ko ari urujyama nawe kuri Facebook gwa mwandikiye ngo burungu we ngo mugize imizi ngo mukundana gikona. Njanda mandika na baza sister wabonye ijya picture sheri wabijya bintu she wayakwandikiye ngo turakundana rero ikintu nawe kibaze kumaze kubagihari abantu babahungu ntibagire kize nubwo mubavukana mu ndime bakundana n'undi mujya bavuga ati ngo murajyana kuba babona live mama
eh nubundi bakiza kubyikeke
gena ni mpamvu ivyo nabikoze kugitembana na bashikanje uko je nta mukoga nkende gukunda mugiye musha gukunda ngo mango sheri ngakarate karaheze
yo
ugaruke ngo guheze ni kuri ikori
reka ndakweke tugaruke kwa kukantu kuri aho kantu abakoga bigira imbere yuko bagira za mariage mbe mwomenya yuko neza neza iyo umukobwa ataragira mariage hari ibintu agira agize mariage akica bihinduka akaro rero uzura umukobwa akira umujene mukwimyiragira ngo nakamushware agire mariage Hewe, urafite rancio na ofisi. Kumva agigwa ko byahindi wari umenyere ngo ntiba bikibaye.
Yo ni nabona nako ibyo byose nta mariya byo.
Kwara bahinyuye. Oya bya grave.
Yo ni nabona nagize iyo mariya nyene jewe kandi je nako navuze ko nzogira na Chany kwene ni konyere kandi ndera mahera. Naramenya mu nganda.
Chany kwene wiyumvise. Hey,
sasa
itigure njenzo ngiye telefone kwanzi kazi.
Okay.
Igwa sasa nka.
Mwebwe rero. Navuze yuko akazi mugezwe ari gutakariza umwanya abantu.
Asha je turabishoboye nibindi bikurikira byose.
None ubu gutahariza mwanya abantu bana yuko bizobageza ku kimwego.
Ah twebwe bazizo.
Nako numwe kwicara kugira babone gatoya. Mana. Cyangwa. Ari umwanya wa mwahutakaje ko nanjye mwa wuntakarije.
Yeye yonchanje
cyamba. Nta kintu na kimwe kizema je mbona naje gukora nga.
Ngaho interview.
Kete gusa umutipe we yene gusa yateruye sadbino we mbona umengo byo pfuma na yabandi bose. Ariko nakimwe umvise bigeze bagira.
Ashe ndumba barashoboye kwera ari gutakaza umwanya w'abantu.
Murakaje ndagari buri kuntu.
Gutakaza umwanya
w'umuntu. Nakazi nakazi.
Boza ahago re ni nakazi gasumba ibintu byose. Tubitakaza tutakaza umwanya tukabibereka mu bikogwa.
Abandi umwanya bawurondeza amahera amwe muko muramura.
Na mahera.
Eh atoga mahera ari yo amahera ari ho nk'ubu ku banki ari ama miliyoni ari amajana na 3 mumbazi.
Ayo usani igihumbi no.
Ari ndira batakaza umwanya Ni noti abaniga nitugoto kwiko barimba gutaje
imare
barimba gutaje hano I'm going to go to the comedy.
I'm going to go to the house.
Bro,
Je twarakundana n'umudemo turakundana faster mudemo ndamukunda turakundana abana ruguru kwa tarushi gufise ko kujyana umukoga muhira
wamupigira moya mbiri mu gisaka
ndeka ndacara
ibyo ntiyari
bajare guhamwe ndabigubwira bro
mudemo niyo kona rahabaye
ah mani gidega hanu urumva mudemo turakundana ewa nasizere yagera buri yo tiko twantembera mu kayira mudemo vade bro tujye kwifashisha ajya mwa kajya gipimo chikawa twagiye mu gipimo chikawa mudemo ewa ndakuta moya sasa mudemo ewa chanburu nunyagaje aje muze tengo ndaheje numburu nunyagaje nkibaza ngo nimbwa ndase yabuga tareka niyo ngire bana byari bijyoye
bayaguze
ara
kuyongera
umirinza ega haja ndase ndakwita ndakwita chanburu nunye mwitse nkoko
nutugura
ya nibwo mbuni akagurura ko muna ruguma rukoresha ku mudemo najaje eh bro wezi wa man hari ibintu zangaba iyo navuga ati uwo mwo mwanye yaza kubanga kamyo vimo yuzungurutse siyo
okay bo yari cyari gikino nico gihe
kwaro rujya maguru ndirimbe kwari gwambinze man eh
mudemo nzuru kuri atamba beka
eh twa we
bakagubinyura ku ruheko
eh mudemo rurani
filmi yaheze gute
ifilimi kuno yaheze mudemo yaravuye hasi acaratora ipata yanje aturani n'amatelefone vyose byiwanye nibirata cariruka nanye sigarangwana ndi mugapira gusaba ni hajya rero muraza gusamara amba mupira nkibaza gikomeye cyane basha ewa n'umujama n'umujama tuzina nkuko kwiwawe btv ewa n'umujama 13 ndamunesha naye ndiko ndahigutura tabashya numva ntejo kupe asha ndiruka ndirutse ndigose na gapira mane yane ngegene za kumurino
nani mwe wasibye
oza umbiza na udesto kugashike muhira ewa n'umudemo kumbe yacitse twanyura ndavuga ati hare nzunguruka nkantu haca nko kwisoko man ndakokora mu gutamuhe ndabanda doda baba ni munyugururiye kwa babye babari hari anyene kota nyene muhira irabizi ewa ndadodo abaranyugururira nje ndabanza ndikisha ko itwa leta man naciye muri salon ndi gusa namba mu piano kwirasa mucuma pa
uri gusa
eh bro darahura niyo ngorane
cyari kumba nka kubona
nande mu buzima bwanjye ntanu umuntu yambaye iryo banga ryabaye hagati y'abantu batatu kusa nande bukeye naciye nkwanya kundi yanje y'abajyabo mu jyaba twaramukubise kushika yaho aza kusaba ikigongo avuga ati wenza kugira nabi mani yarankuri agisyo arumujama eh gusicheno cheno hanura abo bantu baza gusambana amashamba mube mu byumvise ko yero hano ninzoka ngo zijyana kunyikoriye no kwa mugango ntibakuvura mubiyebe ubara mageto ara mahoteli umugene mu vye mu demu ramujana mu chamre mukavugana nyene mukaheza mukabirangiza bari byo kujya mu shamba ni buje nuko mibo mujyana mujyana mukoga mu shamba ndi
mubiyebe na mwoyi
ahubwo kubihe basanga wabiyeje ko nta nibyo nkigubona cye ndabiyo na cye ndo no
rwo bya mageto mu
cyo natekeje
mu bihe mubi umwene mu biheba mu
ahubwo nibo bakamazu unyene bara bajara mu mazi giye kugiye nanje
ubu yego nayo mazi arariho
ndafise na hamwe ndambaye kugambere mani
nawo basi mukarongwa
eh mani ngo mani ukura wumva ko miryoshi banza kumvereza reka shareka
nta mungu wiburu wibujumbura
no reka shareka
je kondi bahita gutumbunga tarabigira
imanzi
imanzi isugi twagomba tumwe yahurireko
eh oya isugi n'umukobwa je ndi imanzi
Bujaje imanzi nico bisigu
man haje ndako ntumana no mumaso nubana ko ntazi ngene
ikanaje sanze ko ntarabikora
oya je vraiment ndamaze kubikwa sino biharira kuko ngo na utarabikora
kuri koyo ashobora kubasamba
man si biseri yego vraiment kama
enda umuntu mbona sa muhere dariraya yiyemera ngo ntabikora kandi amaze kuyiha
man je vraiment sino biharira
utarabikora nateriwe kuri yo telefone yewe cyangwa imana
kandi kini kibazo
cyo muvuze kuri story
kandi kini nacho man uzina utarabikora na codification numvise ngo birananira ubanza kwipi
ibyo n'umuntu atarabikora premier aba haruko
nabaza zikaro rujama uheruka kwiruka umugore wa haruka kwiyomora ngo ntabya mugiri kubera igwo mujama yaguza umuntu aturubi ameze nko aturubuye ewa baragize bagira mariage barabana mudemo numva vuga ati bro ayaga
akabo
jya gapona bono ngo gakuga
umvirizi kabangire ingene kandi se sinde
ndetse amatona yanaka
kubesha
aje ko sino
gusanga ndagira kwereke ndagwereke
kandi se ko
fatira 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 gucya intere zoom ngumiza oya reka kuzibiraho
ati no munsi hejuru
heja hanyane fatira ibi byandiko kugira babyisomere nabo ntibaze ngoma ndababesha
ebereke baboneje sasa
urabona kandi abisomera nganye ne muri kamera
biracuritse
ngo ibihimba byirondoka kandi abisome igombe here igabanya uburwe itera akayabagu izibura imitsi ituma ibihimba byirondoka bikora neza ndabakunda sana mugira icyo muvuga kuri no story na ukabona reko ndanwa ndabona yuko na karte y'umware yuzuye
gatuma ibihimba byirondoka imera neza ndako nonwa mwaka kaya mugenda arabona shanikwine gusa umunsi yaje nzogura karato yose ndashire mu nzu
safa nibana
mwepiza figo
peace peace alhamdulillah mugira icyo muvuze kuri no story ni igikona na
Kaikile komedie
Nande mwari kumeni simbizu wa sema vumba Uzo kuiga ni
Noti azo fungwa
Sasa hey.